na ofelo kwa mwe mwe kia
kati. Yo wa.
Kwa tupika pita.
Ingia.
I don't know.